atusa atari Yesu uhosheshe ayo masarira ntiyahora atari Yesu yakozeho uwo mutima urira ntiwatusa atari Yesu uhosheshe ayo masarira ntiyahora atari Yesu yakozeho.